heart, copy the flow of my body. Dun dun dun. Dun dun.